Video title, My Evil Clan Gets Grounded for 32 Days in a Row.
I'm gonna hack my nice clone Roblox account. Ha ha ha.
Yes!
You're grounded.
Ha ha ha.
You're grounded.
You fuck, King.
That's a brilliant racist lie. You're grounded. Go to the principal office now. Grounded.
Wah. This sucks. Boo!
Run. Be soda.
Whoa, 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 who